Eskiriboy. Nasikia kuna dance imeshika mtaani, kila mtu ana dance anaruka yani. A, B, C, D, E, Elani.
Hey wait, where's my jirani? Move to the beat, move to the beam.